Abangoma, 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 Abangoma. It was a lady cool up. Finally, the title is Abangoma, 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 Abangoma. It was a lady cool up. Finally, the title is Abangoma, Abangoma, Abangoma. Wezangoma, wezangoma, itwa sale numeli kula. Fanele litakeli sinyalele ngonyama bo.
Siol tatapi bo, siol tatapi bo, sinyalele ngonyama bo. Siol tatapi bo, siol tatapi bo, sinyalele ngonyama bo. Siol tatapi bo.
Yeah.